Enunti atiefo ene wagebre aba TV so na uhe TV bia. Enema a atochema a emagana yentimi emebi nyuma yempanifo ntimi mbie nyuma ema yenkura emeba mrantie ntimi enye bi enye no. Mpon TV ebetima kase Ghana hanom akatua binum wo hono ma a yempanifo yi ejiji wo man yi mu a ya na e akase dodo. Isan se aban no be sore akobobosia aba aban ne be jiji tax ewo oman yi mu na aban jiji tax ni nyina wie ewo man no mu nyina ewo se aban ne hwe se be manfo eye dudu osei adwuma sei ene wo man no mu eno ntisi kana yensa aka no ewo se ye fa kwan tene ne so se de be ya omanfo no nyina so so ebenya sika ne kakra na omo so atimi di bi abo omo ho bra no se de wo hwe amanfo oman so abosome bia so omo twetua enkra ka na omo twetua empanfo ka no eye saa dwen no e na omo fa disan se omo beje tax ahodo e wo oman no mu atonton oman no nema kakra kakra na sika ne beka omo nsa omo ye omo dwen se saa bre sika na ka omo nsa no omo a omo ni adwuma ye ombe mo omo bi kakra enkra nkra ombe mo bi kakra empanimfo a omadu ompanimfie so omakwa ho jiemu wo adwuma omo ye mu nso no omo nso so omo bɛhwɛ omo na omo mo omo bibi kakra sesei oman Ghana mu nso so no empanimfo yi agyegye sika taxi ko omo ho no mo ye nneɛma nketenkete omo fa kɔtonton ɛwɔ abrokyirima nso ɛde bisika yi bedua enipa mako 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 bi ne wo oman no mu a betima kasɛ omo ɛna sika no fa kɛseɛ na ɛde kɔ omo ho no mo ɛna mo saa nti no ɛma aban no sika no bebree nso ntimi ɛmeka ne nsɛm a ɔno nso ɛde bɛyɛ adwuma ama Ghana man afei kakra na ɛbɛka aban no so nsɛm no nso no na ɔmo nso deɛ twetua ɔmo so ho aka ɛne nti sɛ wode saa nneɛma yi ɛtoto aborɔfo ho anaasɛ sidi aborɔfo ɛyɛ ɔmo nneɛma a na kyerɛ sɛ yɛne yɛdeɛ no ɛnkɔ yi koraa ɛno na ama aberɛ biara yɛhu sɛ ɔman Ghana adwuma ɛnni mu ɔman no ntimi mfa ne ntoma pa mfira ɛnti saa bere yi sɛ wagye bere na wɔhwɛ Brimpɔn TV a asɛm a Brimpɔn TV ɛwɔ ɛde ka kyerɛ Nana Addankɔ Akufo-Addo ɛne the vice president Mr. Muhammadu Bawumia ɛne sɛ ɛfiri nnɛ ɛde kɔ yi sɛ ɔmohwɛ Brimpɔn TV na sɛ ɔmo tie nsɛm a ɛkɔ so wɔ ha yi deɛ a ɛneɛ na ɛyɛ sɛ ɔmode ɔmano asi fam sɛ saa bere yi sika biara a ɔmo bɛgyegye ɛde aba ɔman Ghana mu sɛ ɔmo de bɛyɛ adwuma no ɔmo make sure sɛ saa sika no ɛbɛfa kwan papa so na ayɛ adwuma no ɛsiane sɛ wobɛ start adwuma ɛwɔ ɔman Ghana mu sɛ wobɛyɛ mobɛyɛ adwuma no na mogya sini ato hɔ nom mode mo nsa kɔka na mogya bi ato hɔ nom aban wei kɔ ɔbɛba ɔntoa so aban wei so bɛba ɔntoa so na sika no a mokɔgye sɛ mode yɛ adwuma ɛde aboa ɔman Ghana no sika no ahye asɛe kwa kakra na ɛbɛka no nso na mode twetua mo ho ka kɛseɛ 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 na ɛno nso mɔtena fie na mɔdi ne nyinaa enti akɔba sɛ ɛnɛ saa bere yi a me ne wokɛsɛ wohwɛ ɔman Ghana mu a ebinom ho kyere wɔ mo ebinom nso ho tɔ wɔ mo ɔmo a ɔmo tɔ ɔmo yɛ aman mpanimfo a ɔmo gu mu a yɛtwetua ɔmo ka akɛseɛ 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 wokɔ the various institutions ɛwɔ Ghana man mu a yɛka sika a director bi gye ne bosome a wɔyɛ mbɛhyɛ wo ye kasi ka si obi gye ne bosome a wo yembeshi wo ye kasi ka ye mpanimfo gye ne wo man Ghana mu a ene sika ketoa a eni senka e ba saa sika ya ye mpanimfo gye nyina chi e na ye mpanimfo yi ye ma omo anka sɛ to omo patu omo anka sɛ to omo duane a enka fine ke be ka sɛ ye nanso omo gye sika we nyina chi e san de omo ka sɛ hwi e ko si filling stations na mo ko bufuel na abanye se tuaka eniti problem ba ko pa Ghana efisi ni sisi ai ma Ghana mpani fu nti mbi adwuma ne se sika sika a ekọ oman ni mu no sika no omo chema omo ahu ka wo soro ho na mo di ni nyina se wo ye pani na wo ye adwuma ema oman no a si de nura me ka chere nananom no wo som oman no ɛno nti ɛni sɛ ɔman no pɛgya sika puduro a ɛboro adwene ne nteaseɛ so na yɛde ma wo sɛ woyɛ minista anaa yɛde ma wo sɛ woyɛ mp ɛni sɛ ɔman no pɛgya sika puduro a ɛboro adwene ne nteaseɛ so na yɛde ma wo sɛ woyɛ ceo na yɛde ma wo sɛ woyɛ director Baby. Eba sa, omo mo ka ase no nso so no aban no ntimi provide jobs emfa ma omo nso so se de be ya omo so benye bia ye because aban ye woman ye mu na odi napko eba ye napko no minima ka tu ya odi mo ada se 500 Ghana na 700 Ghana nipa ni je se oyɛ napko na boso mi obenya 500 Ghana nipa bebere ni je ibi 700 Ghana kwa nipa bebere ni je se omo ye napko minima ka tu ya odi ma omo eni ti se aban no wabiebie enwuma bibri wo man no mu a na se wo ma obibia 500 Ghana mpo bosome a na ka manfo ni beje ho se omo beye se adwuma no anso de aye osi akwan ene se sika akese 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 yiti tuya ede ma o man panimfo e ma omo nko ane tena so ede totɔ kasa akese sisi den akese ede totɔ dan wa abuchi man mu no eno e na ma o man da bia ekofam sa no eno na nananom hemfo nya wo mo de and then so Mr. President, you know, man penny for most so more dear pani and rabbi command, my dear. But a nefak is see a pan, most so more. I was a more yaddy boy of my Ghana, a bema of mine a tombong, and I made a brem or bring pon team so sadly. And Mr. President, and then the vice, Miss Remus, a monche, bring pon TV. Mon search for channel, no, and I'm unsubscribable to bring pon TV, no monche. Na mu kwan pa mobefa so a sika no a eka mo nsa no aye ye tax sika mo jeje no mobehwe so na mo de aye adwuma wo man mu ye tax sika na mo jeje no akatua a mo de ma amanfo e wo man Ghana no mobehwe ni ye na mobeche tisika no so because sika no so so dodo e biti wo man yi mu a osori anopa de obedi mpo onya ka bese wonya de awia obedi na anmre de obedi na wakoda three square miss Ghana fo be pre se 30 million population na yewo Ghana hanuma metima kan bring on TV so say e mu 25 million three square miles e yo modde so mu benya adi e wo man Ghana mu ansana de pa ache wo mu enunti o man no sika wo mu pa na na do wa na o kan se yeti sika so enso e kom de em e hu videos e wo ho no na na do o se yeti sika so e kom de e ye no kre say ye hwe sika kese akese a oman panimfo nsaka ye twia ma oman panimfo de a ene na bibia ha kyerɛ sɛ asɛm na na do kan sɛ ye tisika so so ekom de ye no na eye no krɛ sɛ ye tisika so nso ekom de ye because say ye timima MP 6 billion as gracia de a na it means sɛ ye tisika so ene ekom de ye say ye timi twia sika kese e de makoko boardfo no na ejiarefo ne nasefo omo jisika yi very for jisika kesia kesia dia na mini se ye tisika so enso e kom de eninti Mr. President we die e ye waso die e se wodo wana sifam na wo hwe e kwan pa se ye jeje ye tax no mo e ba revenue sa e kokoso e wo ye mantamu ye jeje free market ahodo adi pa boaboa no bosi ahodo a president jeje de ba o manu mu a e wo se Mr. President utimi po se sika no na odi create nwuma e ma o manu fo no so timi ye den enye biye me ba ne mrante ne nye biye I think say say on president timi create nwuma be pre o man we mu na say Ghana mrante ne meba eh ye adwuma na say boso men krompo ni say 500 Ghana kwa na obenya mo ma I think say be bo mo o mani be gye ho because see say ye border rule say aban no abie adwuma bi say boso men bia obetua mrante ne meba ka 500 Ghana cedis kwa na obehu mrika amanfo de beba so mo be kwa adwuma ye enu nti eh se president ni sika pubu a otwetua de ma yempanimfo omo ye adwuma omo Ghana mu no otimi tete so eni se obi a timi gye akatua eboro 10000 Ghana cedi e wo Ghana ha no because omo omo kire omo Ghana ha no dɔso eti brimpon tv ye ma omo mpani aso ate se sabre omo Ghana mu no e wo se akatua akese akese a yetwetua de ma adwumayefo no binum no yetimi tete so bebre na ye team di bi create jobs de ma afoforo na ku a manfo wo mo mo ye adwuma esom bo pa a manfo de ye a Mr. President any time bi am bo aba so se why are they e wo no na so na ku fo bebre timi ka se o maka tua etimi che ansa na katua na ba na se katua ni timi che ansa na ba de a ene na sika kese akese akese abosumi bi a ye tua ma aman panimfo no ene o de enche wo busumi pepe na aman panimfo sika kese akese nyina akoto o maka nsu na masasa na mo de ye de o maka sapɛ ye de bo mo bra na enkran kra no de enketen kete no ene no de ntimi nkɔ akese no ntimi kɔ enketo no ntimi nkɔ edi sabri Mr. President So we share brand pon TV. Na solution ba kwa yede ma on say si ka kese na otutue edemasi wo so ahodo ne directors ahodo e wo oman yi mu no. Mr President ubetimi aye ho bibi na wate so ama bafam. Said ye be ya. Nketo ano so aka ase na omo so ye adwan kete no betimi tu omo ka. Na omo a omo so enye adwan no bi no kura na ubetimi afan ne adwan foforo bi. Sidi o kreti na kodi ba ye na sana betimi kreti adwan foforo bi so so na wo de ayi den aba oman ni mu. Na wo de ama afoforo so na omo so atimi enye bi na omo ye. Mpanyifu yi behwe aka se akwa wi asem a wo kan die kwasa sem na wo ka na omo tete ho ya katua so na omo fa mere hwan. Akatua kese na mo gye no eye problem pa problem bi ko sika ni bi si osoro ho no na mo che sika ni nyina osoro ho no na mo yusu sika ni nyina osoro ho no enti se mpanyi ni anhwe na wan tete sika no so na wan fa bi antua nketo no so ka mpanyifu no mo te soro ho no na nketo na be bua fa mo so ma bo mo asem ni ama nyina eno na ama sabri be hu sia manfo ni abra mo sore mo ye face the country face the country face the country face the country na ye koso nyina no eye ani bre ena amanfo de kasanse nu nyina bepon TV so de ye de hu se eye ani bre ena ma amanfo de kasanse nu nyina na se montie na manhwe na mantete musika no so amma manfa bia nmie nnuma amfa manke toa no mo wase no so so na omo so so anya kakra amfa nto bibi anhwe omo so omo yire na omo mano ma mo te soro ho no mo dakoro mo beti no na omo sori abegun kama fa mo so ende na musika akese amanyanya na musika akese amaboaboa no no nyina no muntim nya baabi ngina na muntim di akoto bibi muntim nya baabi kura ngina na muntim di sika no aye bibi e de amam ho modan ya mosisi nyina mrantie be sese ne nyina ko se hwe ani bre aba omanga na musisi ade a ende na baabi na gana ye head towards ene saa ade no nti esre omampani sabri so wo hwe bre bon TV a ti sro so do na bi sifam na sika kese na yitu tuya de ma ye mpanimfo o man ni mu no ye behwe ne atete so obi hwe mi sisie na se ne papa ye panyina obadwen se hwe hwan sika na ye no te so obi nso nya adwuma nye enti ye se ye tete so na ye timidi ma binu mu so se de be ye ni bre no e be ko fam because o man no ye hia se aban no be biem biem nwuma ama amanfo no atimi anya bia ye o man obampani de wo ba se wo be som o man no and this all my penny or some of mine idea and then a juman out of my own mind for I yet now or much my then and so any baby at to be Eddie I say Koba say what about say over some of mine on that's a woman for a soon a pager joe or more chair or more money to cut or money you need need ya and then I promise sorry ya or you need a sepa and a bit in a sea or my gun emu now you know so it's a gun emu or you need baby ya or you need baby a piano a question or you need to see or my new one and I am sure the yede ye tie baabi o tie mantwa edi hia dada enti ye tie mantwa edi hia dada yi na so ochina ntokwa akusi oman no mu a he na ye bedwane afa enti Mr President ye be stresse kwan bia obefa so na oni control and accountant general ebe kasa na ma hwe sika dodo a omode twetwi amanfo ka ene ne kese a eye na ma tete so na mo di baabi bi enwuma ama timamfo no so so omo so ni adwuma ye no atimenya bi aya enra be kan sem bi se se oman no ye kase ye bie adwuma ye betimi bie adwuma ama omo a omo anko school enso enye bia ye because se ye wo nwuma bi wo oman no mu a wanko school kura na betimi aye bi ama aye ye that is se sugar factory a ye kan ho asem commander sugar factory sugar factory se se ye bie sugar factory yi aye ne kama ama afa no ntoma pa afira na atimi aye adwuma wo oman Ghana mu a kwia ni hia se wo kura professor degree and sana wakodo ahwede abama ye dia ye sugar e wo hono mo adwumefo bebre enhia se omukura certificate and sana omode aso sugar e de aba ama ye dia ye adwuma e wo sa factory ni enti na nado mesro mesro akra so do na bi sifam na wahye na ye mpanimfo no sika kesi akese e bia na na wo nim se ye mpanimfo no sika na omoje jeni akese akese dodo because aya ye tete nsem bibiri wo yasom se ukọ abibiri mu abrochi manu a ukodru sika ministers fo ni mp fo ni ceo fo ni director fo jejan enya akese ti se de ye hu oye man Ghana mu enya akese sa da bia iti sa nsem no amamfo ka omo report bibiri wo various tv stations youtube channel yi so amamfo bibiri ka yɛn so yɛ tibi nti sɛ ɛyɛ no krɛ sɛ abrokyire ministers ne MPs a ɔmo hɔnom no ɔmo sika ɛwɔ fam ɛsɛn gyɛn Ghana hanom ministers ne MPs ne CEOs ne directors akɛse a ɔmo wɔ Ghana hanom auditors akɛse a ɔmo wɔ Ghana hanom de a ɛne na Mr. President ɛsɛ ɔhwɛ na ɔyɛ ho bibi ɛsɛ ɔhwɛ na ɔyɛ ho bibi because ɔmo te asɛm yi American a ɔmo ani ɛngye ɛmfa asɛm yi American ho nanso deɛ bɛboa ama pɛpɛɛpɛyɛ aba man Ghana mu ho asɛm ɛna American ɛsiane sɛ ɛsɛ adidi gya wɔ hɔ yi ani mu na ne nam nti sɛ wowɔ sika na wodi na sɛ woyɔnko te hɔ na sɛ ɛkɔm de no a adwemmɔne ne ba ne tim deɛ wobɛtim ayɛ ara ne sɛ o wotuu ka a na wokɔ baabi wobɛsɔre na wobɛhyia wo na wɔno nso so abɛɛ dem wabɛbua kantam wo so na ɔno nso agye sika no bi na ɔno nso akɔnya biribi atɔ no wadi nti most atams ana yɛde blames ma akɔrɔmfoɔ ne anrobes ɔmoɔ Ghana ha no mo ɔman yi nso so a yɛtim yi ɛyɛ no kɔrɛ sɛ Ann Roberts wɔ baabi bebree aburokyire baabi a Ann Roberts wɔ hɔnom deɛ nanso ebi a nka Ghana man yi mu sɛ yɛn mpanimfoɔ yi ɛrehwɛ ɔman yi mu ye na ɔmo ayɛ ɔman yi ye na sika akɛse akɛse a ɔmo nso ɔmo di wɔ soro hɔnom no ɔmo de obi ebi aboa man yi a nka ebi a nka so bɛtumi ate menka sɛ Ann Roberts deɛ ɔbɛtumi afiri ɔman yi mu koraa ɛnyɛ no kɔrɛ ɛntim afiri ɔman yi mu koraa but ɛso ɛbɛtumi ate ama ho kyere bebree Ghanafoɔ nkoraa ahokyere a wɔn nam mu bebree no nyinaa no.